Ki te riki I tai a tīnana, ngā kaitākaro, ngā kapariki o ahi treiria me Aotearoa nei, ki te pokapū o Tāmaki I te ahiahi tonu nei, ki te tūtaki kia ngai tūmatanui me te whakatairanga I warātau tākaro a ēnei rangi whakatānei. Kei roto I te kapa wāhine o ahi treiria, tētahi uri no Ngāti Toa, ana, hei tā Tazmin Gray e rikarika ana ia, ki te whakaputa I āia no, o tira I ona pūkenga hau tupua, ki mui te aroaro o tōna iwi tā ngai ngai o Aotearoa nei.
He tai openga tai ore ore mo te hunga apataki riki. I kite ai e te maria ngā kapariki e ono no ngā tātā whāinga whenua e rua. Tāpiri atu ki tēnā, ka tākaro te pau whītiki no te Jillaroos a Tazmin Gray, me tana tungāne te paihau no te kapa kiwi a Jordan Rāpana ki runga I te whīra kotahi.
Yeah, we message each other back and forth here and there. Obviously, we're both in two separate camps, so we got a job to do for our team. So when I get the time, I do message him, and I'm just grateful that he's here and he's been able to support me as I am supporting him.
Te kaunga tamariki a ona mātua, ko ia tētahi o ngā ihu hupe e ono I te kapa Jillaroos.
This is a few girls' dreams to be able to play for the Jillaroos, so to be able to put on that jersey is a massive honour for me. Play for a country that's given back to me, and I grew up there and I was born there, and so I just thought it was best for me to be able to play for a country where my heart lies, and that's Australia.
He oi e poho kereru ana hoki a Gray I tōna whakapapa Māori.
Oh, honestly, I feel like a bit of a plastic, but I know that I'm from Ngāti Toa, so for me I feel honoured to be able to represent them and represent my family.
Kaore kore ka kite tōna whānau no ngā whenua e rua I te tokorua nei.
Yeah, the family's coming over to watch the game, so that'll be pretty cool to have everyone there and to have my family that lives here to be able to watch both of us and to support both of us. That's pretty cool for us.
Hei te rā horo I te ahiahi, ka tīmata ai te taumā heke heke rautengi ki te pā o rarotonga. Te Rina Kowhai, te Karere.